yourself off.
Glove. Smokes. Det kunne gått enda fortere.
Ja, ja.
Men.